koro ywak tok jochiw thieth thuno kich kaluwore kod muoch mar thieth ma Kianda 42 osebedo ka lemo mar thiethno to dok maonge thieth. Riwruok mochung' ne kedo ne ratiro mag jochiw thieth wacho ni nurses ne ogolo jothiethgo ka giwacho ni arita margi ni kama rach mokalo. Kata kamano, kwayo to dhi nyime mar neno ni arita makare oridi e alworano. Nanga ma Kibira Jacob Odili President County ma Nairobi kar thiethno obed kod arita malong'o.
Sana sana project la Twitter tuladili na wamama wajawazito na wamama watoto chini ya miaka 5 hasa sana sana. So say they're coming for their vaccines, wakujia vaccines zao. Hamna madaktari. Lakini madaktari si ati hawako wako. Lakini wanahofia maisha zao. Naona. So tuwaomba na tulazidi kuomba tena. Tufanye kuboost your security area.
Jotuo no biro kama ng'eny sana kaging'eni hospital tiyo kaka pila pila. But ne gibiro to giyudo ka hospital oloro ogoki full kakunyaneno kacha cha. Koro ne gibiro mang'eny ma koro chuno ni kaka wan kaka community wang'iyo jatuo kinyariembo kamano.
Nilikuwa nimekuja kutibiwa na nimepata hospitali bado zimefungwa. Sasa nilikuwa naomba serikali aingilie kati tuweze ziweze kafunguliwa tuweze kupata usaidizi.